Sanibona guys, igama nqobile ngiphathela amazibela uMkhokha ngomhla ka 3 September. Yo guys. Hayi ke siyazi ukuthi Khulekani benqaba ukuthi asuke nje ahambe lapha emzini wokubuka umthembu. Nangoku uNdlovu iqile isikhotha emhlanje imanejela mmeme uKhulekani lamtshela ukuthi lalela la awuphephile lapha ekhaya kini njengoba ningaziwa nje nosuphamandla. Uzothini uma ukuthi ngelinye ilanga uvuka ekuseni indodana yakhe idliswe uChef yafa. Wathi uKhulekani angihambi ekhaya kophelela lapho. Futhi angazi nani ukuthi bekuthiwa ngihamba ngizothi ngiyaphi. Wathi lalela la Khulekani umnyango wami uhlezi uvulelekile ungeze uzohlala le khaya. Wathi ini hayi ngiyawubonga umusa wakho kodwa ayi angeke ngikwazi ukusithatha bandla lesi sinqumo sakho. Wathi lalela mina ngizomuva out namakhosikazi ami nosibahle kuze wena uhlale kamnandi nomndeni wakho nethezeke. Ngeke ngikwazi ukuphila mina ngazi ukuthi wena awukho safe ngifuna uphephe. Kanti awuphephile lapha ekhaya kini. Phela futhi ukhumbule wena Khulekani ukuthi mina ngiyakuthanda. Ngifuna ubone ukuthi uthando lami lingakanani lakwenu. Guys, uNdlovu uthi uthanda uKhulekani. Lo ayebanga naye ihlalo emva kokuthi usiphamandla ethi uya eMozambique. Wamtshela ngqo ukuthi wena awufanele. uKhulekani wazi wacishe wakukholwa lokho. Namhlanje usethi uyamthanda uKhulekani, umvulela ngisho umnyango womuzi wakhe. Ndlovu awuyayipheka bandla. Azeyipheka le plan yakhe. Asazi ukuthi izomhlomulisa ngampela yini kodake. Hayi-ke, kushuthi uKhulekani wathembile kamazwi kaNdlovu, wahamba waya kaMthembu, wabiza umhlangano nje umncanyana, kade kukhona imali emzisebenzele, kukhona umphephethe nosiphamandla. Ubiza unkosikazi wakho unomkhosi, wamhlalisa phansi, washo ukuthi unkosikazi, ngizosho ukuthi manje ngithathe isinqumo ukuthi siyahamba la kaMthembu. Wathi nomkhosi, hayi bo, angithi wena uthena, wathi nomkhosi, siyahamba-ke manje, ngeke nje sikwazi ukuhlala la. Ngoba uyabona nawe ukuthi awamkelekile lekhaya, bakuhlukumeza, nami futhi uyabona ukuthi angamkelekile lekhaya, so kumele sihambe. Ayi, guys, umane nomkhosi wazame ukuvumake-ke ngoba phela usekhulumile Khulekani. Umphephethe uzamile-ke bandle ukuthi awucima umlilo, wathi izingane zami ningayenzi leyo nto, wathi thula wena ma, usho uKhulekani. Konke lokho kuqale nje ngenxa yakho ukukhumbule lokho. Lapho siphamandla, kubelekathi nje jep ngehla. Engasho lutho. Esho ngenhliziyo ukuthi hayi ke ibambe ngakho ngoba vele bengabafuni vele lapha yakomthembu besefuna nje ukuthi kube khona oyedwa ohlalayo ngoba siyazi guys ukuthi amabhubesi amabili akwazi ukuhlala endaweni eyodwa lithi leli libhonga naleli libhonge so oyedwa kumele asale omunye ahambe. Hayi ke guys uhambile kanjalo uKhulekani wathatha unkosikazi wakhe baqhuba amakesi sebethi bayaphuma ngomnyango waphinda wamvimba umphephethe wathi bantabami ngicela sihlale phansi sixoxe sikhulume le ndaba. Wathi nomkhosi wema mina bengazi ukuthi wena usiyakwazi ukukhuluma bengazi ukuthi wena ukhuluma ngesibhaxu. Wathi hawu mntanami wathi ngiyacela bandla wathi cha siyahamba le khathi na siyazi uma sesingasemelikelekile bandla wakhala nentuthuko esingafuni ukuhamba ethi mo bamdonsa ngenkani bamhudula bamkhiphela ngaphandle. Guys, uNdlovu-ke uvule ngampela komnyango wakhe ubiza amakhosikazi akhe uKamadondo nomakhoza wabatshela ukuthi lalelani la indaba ezimnandi zodwa namhlanje. Wathini wathi siyahamba le khaya bajabula betshela ukuthi bayakwi-mention kanti hey ababuzange langeni. Abatshela kuNdlovu ukuthi lalelani sibuyele ekhayeni elidala. Wathi umakhoza aphele nomoya washiselwa wathi ikhaya elidala baba hayi ngeke sizobuya nini yini intwana esiphela le noma sizobuya. Wathi mosubuza imibuzo eminingi wena sizovula ikhaya lethu sivulele umkhululu wonke. Uyazi kusho ukuthini lokho? Uyabona ukuthi thina sizohlomula kakhulu kabi kusasa. Ningayibuki ngeso esiduze lento le ibukeleni kusasa. Thina hayi impela sibusisiwe lo muzi. Nganitshela ukuthi ubusisekile lo muzi sizohlomula lana. Lapha amakhosikazi abengakuboni ngisho kwalokhu kuhlemula bebebona nje bona inhlupheko yodwa nje ingena ngomnyango. Yo guys, yazi kunento eshiwo uKhulekani-ke ke manje ephuma laphaya komthembu. Ubuze unina wathi wema ongitshele mhla kuzalwa mina wathi uqale phansi ngibuyele emuva mhla kuzalwa usiphamandla kwanetha yini imvula. Wathi umphephethe cha ayinethanga. Wathi okay mhla kuzalwa mina yanetha yini imvula. Wathi umphephethe eyi angisakhumbuli. Wathi kufanele phela ungakhumbula ngithi into enami vele phakathi wela angeke vele wayikhumbula. Waqede wawo ngena ekheshini wahamba uKhulekani. Shuthi la mazwi asho uNdlovu ukuthi kwanisa mhla kuzalwa yena uKhulekani usiphamandla kunethanga. Okusho ukuthi uzamxolonga impela uKhulekani hhayi usiphamandla. Abelokhu esaringa laphaya endlebeni zikaKhulekani. Yo, guys. kaziyongizala nkomo. Phela lapho kwamazibela namhlanje, ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye.